Sithathu abalandeli bebandla elibusayo iZANU PF abeLokitshini leCowdray Park kunye lendaweni ezitshiyeneyo zakoBulawayo bebethe gwaqa enkundleni yasemkhithikathebe Primary School eCowdray Park lapho umongameli welizwe njalo engunobhala wakuqala webandla leZANU PF umnumzana Amazwi mnangagwa abeqhuba khona umbuthano wokulungiselela umkhankaso wokukhethwa kozakhokhela ilizwe abammeli bePhalamende kunye labazamela ikhansili. Intatheli izindaba zezimgbc news zikhulume labalandeli bebandla leZANU PF abaveze ukuba lethemba lokuba ibandla elibusayo alisoke libalahlise njalo baveza izikhalazo abazifisa zilungisiswe elokitshini laseCowdray Park ezifana lokulungisiswa kodubolwamanzi oselusabalele kuleli lokitshi kunye lamanye amalokitshi akoBulawayo lokuba badonselwe amagetsi osekuthethe iminyaka ukuba kwenzakale kwezinye izindlu kuleli lokitshi. Umongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uvulile njalo ngokusemthethweni eCowdray Park Health Center. Balela izimgbc news yimi owenu ujohn Ndlovu ngiseCowdray Park koBulawayo.